Igamalam ngu Percy M we VOB Voice of the Bay. Ibakunye nathi rhoqo phakathi kwentsimbi yesixhenxe ukuya kwintsimbi yesibhozo ngolwezithathu ku-Channel 260 DSTV, Bomakapa TV